Usifunde Psalms 23.
Amahubo 23. Verse 1. UJehova ungumalusi wami. Angikweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe.
Ake sithi ngenxa yegama lakhe. Khona sisothulile enombethe kahle njani. Asiphinde nasathula manje sengiyomphakamisa sho yedwa. Asithi ngenxa yegama lakhe. Waze washo naye, thank you. Qhubeka.
Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa. Angesabe kubi. Ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yachichima. Impela ukuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.
Thank you. Izwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Yesi sigcina ngalo Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. Masithatha 16 ngenxa yesikhashana sethu.
Genesis chapter 17 verse 16. Ngiyakumbusisa ngikunike indodana ngaye.
Asenze nje chapter 17. Ufunde amaverse okugcina. Chapter 17, I think it's 21.
21.
No. 57 or 58. Oh, Michelle, I tell you Genesis. Oh, sorry, Mdana. Yeah, it turned into the Sepkalin. First Samuel chapter 17, sorry.
Samuel chapter 17, verse 21.
Verse 57.
No,
yeah, not 58. Wona lama bini.
Umfilisti uAbner wamthatha wamisa phambi kukaSaul ephethe ikhanda lomfilisti esandleni sakhe. Verse 58. USaul wathi kuye, uyindodana kabani wena mfana na? UDavide waphendula wathi, ngiyindodana yenceku yakho uJese waseBethlehem.
Ake sikhuleke umhlobo. Ongu Jesu, Alleluia,
Umshabangu Jesu,
Shobo Jena Ye Umshabangu. Siphilise ngalo nakulo mzuzu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu amen. Okokugcina nje, hlobo njengaye
umhlobo,
hlobo loyo
Jesu,
Ogo drage kofa na na lo. Ushobo. Sorry, Nyande, Nimsanganum Kuru Gangaga, or Don Pegaganga, Wokala Gonyaga, Nizo Funda, Psalms 23. Yatabang Abanyanam Sanjang is over a topic, Beolala, Sugis Gaza, Sendo Destanera, Sazo Funda to Psalms 23. Tabanga nje omunye shethu kuthele ngicishe ngafunda nje ngakhuluma nje ngingafundi neBhayibheli ngoba kugcwele la ngikwazi kusukela esikolweni. I'm very sorry. Kodwa umoya uphephetha la uthanda
khona.
Ama scholars eBhayibheli ngizongixolela ke ngizothi teach teach kancane ngiphinde ngithi preach preach kancane. Masikola aseBhayibheli ayazi ukuthi uDavide nakasho leli hubo ubengakafiki naku 20 years. Ubengakahlanganisi no 20 futhi ngiyaphi ku 20 ngoba around 18 years uma esho leli hubo nawuthula ubheka leli hubo ihubo lomuntu amazwi ala amazwi omuntu omdala la one amazwi omuntu ohlangene nezinto Nyandeni. Manje why lo mfana 16 ukuya ku 18 years okucatshangelwa lapho akhuluma amazwi yini lasahlangene nayo kangaka team azakhulumela amazwi nje ngifuna siphendule lokho bese ngihlala phansi. Ubani uDavide umesikhathi besivuma ubani uDavide sike simusho nje asikhuluma ngoDavide iBhayibheli lakho libeke kahle sikhuluma about a warrior two shepherd three a musician four, a prophet. Yenaganazo prophet abega tatu kubulak. Asabelele, wangantu ya sabelele kanjiso ya prophet. Esi yese y prophet jengi kumbulayo. Esi mbusi sagaku. Uchi zinja zimbambi. Zabelana ngeyingubo zami. Kodwa iphulanga nelodwa lamathambo. Kamama njobe prophet nje ubeka dlule kwisikhathi sakhe. Ayongena kwisikhathi sethu ku New Testament. Ubheka phezu kwentaba yaseGolgotha ubona khona umuntu obanjiwe. Bamhlubulisa nakathi uyambheka uthi hayi omunye wami lo. Uthi izinja zingibambile. Zabelana ngeyingubo zami. Kodwa ayiphulanga nelodwa lamathambo ami. Amasotsha ayekade bethela uJesu ayemane four. Njoba babelana ngeyingubo zakhe nje what a prophecy mokufeta babesho ukuthi emagumbini amano umhlaba bazomlahlo ngcwele kaNkuluNkulu kodwa bathatha impahla zakhe angidlule masinyane lapho bakhona abanye sebamlahlile yena kodwa into zakhe bayithethe sanibonane njumele izinja zingibambile inkosi yami angidlule prophet okunye okulandelayo ngodavid ubani udavid ungakhohlwa esina awukanti unkulunkulu kathatha isoni asenze umprofeti yilobo kufanele nathi sikakhohlwa kuthi nalokho esikuphethe izolo bekade sinjani kungumusa Banu David, a type of Christ.
Yes.
Yena no Christ, koni zinjwe ziti my father. David was a little Bethlehem, and no Christ was a little Bethlehem. David bega tengu melus, wezi mfuzga Jesse. Ujesu melus webanza. Ligankulu kulizi mfuzga smagate. Anguyekeleke ngabala kwashonila banu David sikhuluma ngo David asigcina ngokuthi sikhuluma about a star kulaba nawufunda iBhayibheli uyakuthola lokho kanti kulaba bake baya kwaIsrayeli uyafika ubone iflag labo line star The star, sibizwa, the star of David. Akasekho kodwa izinto za igama lakhe lisekhona. Yilokho okwenzeke kuKristu. Noma ungathi akabonakali kodwa izinto zakhe zisekhona. Uvela kuDavid asimpambe lokho ke ngenxa yemfundiswa nyana. Ekhona nyandeni Bible lisitshela ukuthi uDavid ubaba wakhe uJesse ngoko siyakwazi kuyafakazelwa izwi kodwa nakuyiwa kumama akuveli kahle eBhayibhelini lokuthwani mama Ingabo abanye sebathatha ama-chance njengoba makhelwane bathatha ama-chance amahlanje. Khona bathi njwana uDavid ubaba noma kungathiwa uJesse ngofa ebhinisweni abiyena uJesse. David uJesse wabamba ipenet. Shuti kona wakasa libona. Wanda bona kwa bambu uJesse. Kulezi nsuku bengikhuluma nondaba nje kunencwadi ephumile lotshwe omunye ihamba njengamagwinya eshisayo. Kuthi uDavid noko umama umama ngishumama sengiqedile nawufunda iBhayibheli lakho onke amadoda kwa-Israyeli mofethu angiyokubheka nje ungafundeli kwehlaya abantu uzondle wena onke amadoda kwa-Israyeli umesemadala indoda uyizwa ithi ngiyabhotola ngalanda izingubo lokuyimbesa isho phezu kwamadodana ethi ngiyabhotola besekwaziwa
Afanya wabona mapere hamba iti na ebega ya usiwe mungu.
What a figure is it? Was a good one for
namhlanje siluswa nge-anointing. Besiluswa kuduma amabhere, since siluswa kusuka manje. Amabhere namabhubesa aqoshwe ugcobo. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuphele iprobation. Kanti nayiphela ngapha, uNkulunkulu uvusa uGoliyathi ngapha. For 40 days uGoliyathi uyamemeza, khiphani umuntu ezela ambethe izinto uzokulwa kodwa bayempilo. NoJesu ukhiphe bonke abafana bakhe. Bani niyolwa kodwa baye baphuma uGoliyathi bayaqasha bonke. Ngeli nilawo uDavida ubizwa uJesu. Seyiphelile iprobation. Nale nto yokulandela izophela. Tshela umakhelwane, nale nto ekulandela i-40 days yayo iyeza. David, angithi abafowenu basempilo, thatha nako ukudla, ngiyabona ukuhambile, awukho ukusela ukudla. Ngathi ngathi, ngakhuluma nabafundisi kamama. UJesu, akanandaba ukuthi ugcotshiwe. UJesu uyathumana. Inkinga yabafundisi abancane banamhlanje. Bafuna ukuba babhishobhu naphansi kwababa bababa. Ubaba uyathumana akanandaba nogqobo lwakho. Ugqobo lwenu solunenze nalimala nangaphansi kwabo. Sinenahlala nenze nje. Tshela umakhelwane uJesu uyathumana uJesu. Akanandaba ukuthi ugcotshwe kanje ngabanani. Kufanele ukwazi lokho. Ya spiritual father uzohlale nebaba. Akanandaba nogqobo lwakho nakangena isitulo sisalungisana. Uvela abize wena ungumfundisi lungisa nesesitulo. Bese uyaqala abantu ababona ugcotshwe kangako. Ungayolungisa isitulo uyihasha yini. Ubaba lothi lungisa isitulo. Makhelwana sidlumule makhe ngoba abanye sebambuka ngamaplitsi makha bathatha umfanisi kafthini nakafika lapha nedefika leprofethi nakukudla waphuma uGoliyathi khiphani umuntu babaleka phambi kwakhe uDavida khiphani umuntu uDavida naye into engicela ukuthi sigcine ngayo engibusisayo yize uDavid uthi anganikwani umuntu ungabulala bafowabo bathi uqalile yayiphakamise yaphapha phapha ebiphophu kuyele khaya izinto ngishiye noba kuyele bazi futhi angiyiphakamisi bembuza nje yaphi yele khaya. Kuyele khaya waphuma kanje washiya abafowabo wathola amanye amasonto wabuza umbuzo anganikwani umuntu ongabulala imofeti lelo liyangibusisa ngelelo anganikwani umuntu ongabulala. La mazwi kaDavida asho ukuthi bafundisi angisazilwi izimpi zamahala. Ukulwa izinto ezingabhadali. Stop!
Kuna abantu nabo sebazofa bachukana kakhulu
father's gold grain, son. Now I'm with Tanda. I got Pumana. What could we let that be? Calling down, what could we let go? Why don't you want to come? And the job is to have a come, and we let down.
Don't yell at me, don't yell at me, don't yell at me, don't yell at me, don't yell at me.